Apha ke sinikwe umzekelo osuka kwilizwe laseCalifornia. Lo mzekelo ke uthi masichaze ukuba ingaba kule mizekelo mine ingezantsi ngowuphi na ocacisa into ekuthiwa yi-deductive reasoning. Inokuba uyazibuza ke ukuba yintoni kanene i-deductive reasoning. Phambi kokuba siye kule mizekelo yethu, makhe siqale sicacise ngale deductive reasoning. I-deductive reasoning ke yile nto ithi xa unikwe inkcazelo ngento ethile uze ubuzwe ngenye into engqamene nayo, loo nto ithetha ukuba impendulo yayo iza kweyamana nale nto uyixelele kwinkcazelo yokuqala. Umzekelo, ukuba sithi onke amakhwenkwe made, abe uBill eyinkwenkwe londo ke nayo ithetha ukuba uBill naye mde. Lo mzekelo ke yilento sithi yi-deductive reasoning. Enye into esinayo ke yinto ekuthiwa yi-inductive reasoning. I-inductive reasoning ke yona yilaa nto kuthiwa kukuyana nangesiqhelo. Siyazi ke ukuba ayilunganga into yokuba uye ngesiqhelo kuba izinto ziyatshintsha. Makhe sisebenzise ke ngoku laa mizekelo yaseCalifornia ukufumana impendulo zale deductive kunye nale inductive reasoning sithetha ngayo. Umzekelo wokuqala ke uthi masisebenzise amathambo engqondo ukwenza isigqibo kwinkcazelo esiyinikiweyo. Yile nto siyenzileyo ke le yokusebenzisa inkcazelo esiyinikiweyo ukwenza isigqibo apho kuthiwa amakhwenkwe made, loo nto ithetha ukuba noBill mde. Kuba yile nto kuthiwa yi-deductive reasoning ke leyo. Owesibini ke umzekelo uthi masamkele intsingiselo yento esingasinikwanga isaci sayo. Kunotshe ke lowo kuba asinakwamkela intsingiselo ngaphandle kwesaci kuba akuyiyo i-deductive reasoning ke leyo. Nanjengoko sikhumbule ukuba ngaba besithe yintoni na i-deductive reasoning. Besithe i-deductive reasoning yilaa nto yokuba ngaba usebenzise inkcazelo oyinikiweyo ukwenza isigqibo kwenye into. Kulo umzekelo kuthiwa masisamkele intsingiselo yento apho singanikwanga saci. Asinakwazi ke ukuyenza loo nto. Loo nto ithetha ukuba ngaba nalo umzekelo asizukuwuthatha. Owesithathu ke uthi masicacise igama lezibalo elihambelana nenzululwazi. Nalowo ke ayingomzekelo we-deductive. Owesine umbuzo uthi masifumane impendulo yesiqhelo ngokuthi sivavanye izinto ezininzi. Nguwo ke lo umzekelo we-inductive reasoning. Sibe ke ngoku sifumene impendulo yethu ebesiyifuna yokuba ngaba laa mzekelo wethu wokuqala nguwo umzekelo we-deductive reasoning. Into ethi uBill amakhwenkwe made, loo nto ithetha ukuba ngaba uBill mde naye. Siye kumzekelo wesibini. Umzekelo wethu wesibini makhe sizame ke ngoku ukuwubeka nalo mzekelo wethu phaya kulaa bhodi yethu. Uthi ke umzekelo wethu wesibini, sinalo mzobo apho kuza kufuneka sifumane iikona ezilinganayo. Ikona ke yilaa nto kuthiwa yi-angle ngolwasemzini. Apha ke sinikwe ukuba ikona yokuqala ilingana nekona yesine Le nto ke xa ibizwa kuthiwa zii-congruence angles ngelesiNgesi. Nanjengoko ke siyinikiwe le nto yezikona zifanayo, masijonge imibuzo esiza kuthi siyibuzwe malunga nezikona zethu. Imibuzo ke yethu siyibhale phaya ngezantsi, makhe sizame ukuya kuyo sokufumana kuba ngaba sibuzwe ndoni na. Kodwa ke kuzafuneka kuqala khe siqale sizame ukucacisa ukuba ngaba ithetha ndoni na le nto siyinikwe apha. Sinikiwe ukuba ngaba ikona yethu yokuqala ilingana nekona yesine. Loo nto ithetha ukuba ngaba ikhona into ezifana ngayo. Uthi ke umbuzo masijonge izinto ezithethiweyo ezingeyonyani. Kuthiwa ikona yesithathu nekona yesine zilingana no-180 degrees. Into ethetha ukuba zi-supplementary angles. Ukuba zi-supplementary angles ke kukuba ziyakhaphana. Xa sizijongile ke izikona zimbini zichasene kuba zizelene ngomva. Xa zizelene ngomva ke ziyalingana, into ethetha ukuba xa ikona yesithathu ingu-95 degrees, loo nto ithetha ukuba nekona yesine ngu-95 degrees. Xa ingu-30 degrees nenye izawuba ngu-30 degrees. Loo nto ithetha ukuba ezi kona zimbini azikhaphani, nto nje zichasene, abe ke u-A wethu akayiyo impendulo esiyifunayo. Masijonge ke ngoku umbuzo wethu wesibini. Umbuzo wethu wesibini uthi umgca u-L uhambelana nomgca u-M. Iyinyani ke le into kuba sixelelwe ukuba ikona yesithathu ilingana nekona yesine, ibe ikona yesine ilingana nekona yokuqala. Loo nto ke ithetha ukuba ikona yokuqala iyalingana nekona yesibini ngokufanayo njengokuba ikona yesithathu ilingana nekona yesine. Loo nto ithetha ukuba ngako umgca u-L uyahambelana nomgca u-M. Le ke into yimpendulo yethu eyinyani esiyifumeneyo, kodwa umbuzo wethu uthi masijonge izinto ezithethwayo ezingeyonyani. Kodwa le into yona siyifumene apha iyinyani kuba la migca umgca u-M uyahambelana nomgca u-M. Omnye umbuzo uthi ingaba ikona yokuqala iyafana na nekona yesithathu. Nanjengokuba ke sixelelwe ukuba ikona yokuqala iyafana nekona yesine, iphinde ikona yesithathu ilingane nekona yesine. Loo nto ithetha ukuba ikona yesithathu iyafana nalaa kona yokuqala. Okugqibela ke umbuzo uthi ingaba ikona yesibini iyafana na nekona yesithathu. Sisasebenzisa ke laa ngqiqo besiyisebenzise ekuqaleni kuba ikona yethu yokuqala ilingana nekona yethu yesine. Loo nto ke ithetha ukuba ngaba ikona yethu yesithathu iyalingana nekona yesine, abe yena ikona yokuqala ilingana nekona yesithathu. Loo nto ithetha ukuba ngakwa nekona yesithathu iyalingana nekona yesibini. Sibe ke ngoku sifumene ukuba ngaba u-B no-C no-D banyani, lo gama yena u-A yedwa lo ungeyiyo inyani. Sibe ke ngoku sizamile ukuphendula laa mbuzo wethu ngokufumanisa into yokuba ngaba u-A phaya kwezaa mpendulo zethu nguye lo ungeyonyani. logama uB noC noD bezinyani so sizawuphaya sizawuxa siphendula umbuzo wethu sakuphendula into bangaba ngu-A lo ngeyonyani. Siphinde sidlule nalo kumzekelo siye kumzekelo wokugqibela. Uthi ke lo umzekelo xa uphinda-phinda into ekuthiwa zi-even numbers zikunike u-4 abe yena u-376 elinani elinokwahluleka ngo-4, loo nto ithetha ukuba ngaba u-376 uyi-even number. Owesibini ke umzekelo uthi ukuba inani eliphindaphindiweyo liqhelekile abe upi ayinakwazi ukuphindaphindwa, loo nto ithetha ukuba upi ayililo inani eliqhelekileyo. Umbuzo ke uthi ingaba zeziphi ekusetyenziswe i-deductive reasoning kuzo. Siyayikhumbula kodwa ke ukuba besithini na nge-deductive reasoning. Eyokuqala ke sixelele ukuba inani elingu-4 liqhelekile yaye elinani lihambelana no-376. Loo nto ithetha ukuba ngaba u-376 linani eliqhelekileyo. Apha ke ngenene kusetyenziswe i-deductive reasoning ukufikelela kwisigqibo ekufikelelwe kuso. Eyesibini ke kuthiwa inani elibhalwa ngokuphindaphindeneyo kwaye linani eliqhelekileyo, loo nto ithetha ukuba iphi ayilo nani eliqhelekileyo kuba ayinakubhalwa ngokuphindaphindeneyo. Ikhangeleka ngathi ke nalo ngumzekelo we-deductive reasoning kuba impendulo yethu ixhomekeke kwinkcazelo esinikwe ekuqaleni. Phaya kwimizekelo yethu esinikiwe ukuba ngaba masikhethe kuwo, xa sijonga phaya unumber 1 uthi impendulo yokuqala yiyo yodwa erayithi, ayisiyo ke impendulo leyo. Aphinde eyesibini ithi impendulo yesibini yodwa erayithi, nayo asiyo impendulo elungeleyo. Kodwa xa siyabona la mpendulo yesithathu ithi zombini ezimpendulo kusetyenziswe i-deductive reasoning kuzo. Loo nto ithethe ukuba ngaba eyona mpendulo yethu kulo umbuzo yimpendulo yesithathu lasi, kuba uthi unumber D yena akukho nenye kwezimpendulo apho kusetyenziswe i-deductive reasoning nayo ayo mpendulo yethu leyo. Kulo lilonke ke siza kukhetha la mpendulo yesithathu unumber C abe yimpendulo yethu yalo mbuzo. Sibeke ngoku siwuphendulile umbuzo wethu.